Ikaze inchiti mukunzi wibigane bicano kuri Indo TV nde ndaguhimwaramutse cyanke mwiriwe bivanye naho hereye muri kano kanyo rikuradukurikirana nko kusanzwe ubizi ino ni Indo TV ikiganiro ni Daily News ikiganiro cyamake gushikira kikuzana amakuru abari karavugwa umunsi ku munsi agi hatandukanye yaba kumbaga z'abaririmbyi yaba kumbaga ngurukano menyezi gitandukanye yaba nibiriko biraza nkisa kuziriko ziriyumvigwa canke ibinabiri yabiriko biragenda bikiri inkuru jijo canke bikiri nk'amakenga genda hari kugira ngo tubizane yamara bo byigana bo kugira ngo baduhe umuco iyo tugirageje kubarondera tukabaronka ni byiza cyane ko tuza kubaha umuco ibiriko byavugwa canke iyo tutabaronse naho tukabwira ingene byagenze n'amakenga d'office yamara nibaza yuko uko umuntu ari karabona ikintu arabona yuko twagerageje gushiramo ingufu kugira ngo tubazane makuru agiye atandukanye ku munsi yamara ikiganiro Daily News ugashikirizwa na je nyene Alien the Real giteguwe na Indonde Magazine canke Indonde TV nikaze wewe wamaze gukora subscribe abatarikora naho kabiri mushasha wahawe link no mugenzi canke ukuye ahantu ni byiza cyane ko ucukora subscribe kugira ngo tubandanye dushigikira nyamara nimuri kurara bani sanamu cyukora like commentaire kugira ngo tumenye icyo dukosora n'icyo yipfutse ko tukuzanira hama ucukora na share kugira n'abandi bashikigwe ni byiza cyane ukoze commentaire biradutuma tumenya ivyo mwe mwipfuza n'icyo mugomba kuza murabona ku munsi ku munsi reka ndaguhikaza ndano gushimira wewe wamaze guhitamo uko ukwezi guheze inyuma yaho ashiriye ahabona ari ino list yiwe yitwa luminari ipi ahabona yuko track list indirimbo ya mbere yari yitwa twarukomeza indirimbo ya kabiri yari yitwa kadawa indirimbo igira gatatu ari nayo iheruka kuja ahabona yitwa mute ahabona yuko mu mezi abiri aheze umuririmbyi Esther Nish yakoze indirimbo inyuma y'ukwezi gusa acasohora mu mezi abiri yaraheze yarasohoye indirimbo haci ukwezi inyuma yo gusohora indirimbo twarukomeza yasohoye indirimbo akadawa akadawa nako imaze kumara mu kwezi yaciye asohora indirimbo mute ino ndirimbo mute ni yakwiza ukwezi turizera yuko ashora kuzoca asohora ino ndirimbo yise kontiniwe mu kirundi nyene kontiniwe mu kirundi ariko indirimbo igira gatanu yitwa uwabantu uwabantu ni indirimbo igira gatanu muri no tracklist ya yino ipiwe yitwa luminari urabona yuko Esther Nish yazanye style itandukanye nuko twahita tumenyeremmo urabona yuko Esther Nish inyuma y'imise ariko arasohora indirimbo zitandukanye nk'indirimbo ntunkoroge nk'indirimbo ubona yuko zivibinga canke zitambika urabona neza yuko mwino EP we canke extended playlist yazanye itandukaniro cyane mu bindi bikogwe horakora aho ubona yuko benshi bagira bati Esther Nish ari karemeza byukuri yuko hari muri rimvyikazi abushitse kandi abikwiye anakuye gushigikirwa nko kuri kurayibona ni indirimbo zimeze neza zanditse neza aho bamwe batangwa bagira bati bino bintu bishoboka yuko Esther Nish atari uyavyandikiye gusa ahubwo ashora ko yarafashijwe abandi bakagira bati oya Esther Nish byukuri no muri rimvyi abizi kandi abishoboye bitomunaniya kwandika indirimbo iryoshe natambika buke buke ushora kuva imbinga no mukunzi canke akaba ari amwe mu majambo ushora gutura umukunzi wawe baba ndi baryoherewe mu rukundo mbega byukuri Esther Nish numwe mu bigeme ubona yuko agitwaye ikibanza ca mbere mu bigeme bakora neza kandi babishyiramo ingufu mu gihe ciwe no mu gihe ariko arakoramwe mwa kino gihe wowe ubyumvira gute hariya kuri independence ntivyari byoroshe habi namba ntivyari bisanzwe aho ubona yuko uno musore dramatic kundirimbo yiwe imwe rudende ishobora kuba iriko iratuma imitima ya benshi yumva yuko canke yizerera mwa runo rungano rushasha ubona yuko dramatic hariya kuri independence canke kwishure ubona yuko benshi bakunda kwita ishure ry'abana babifisa canke ry'abategetsi urabona yuko dramatic umuziki w'u Burundi yaremeje neza ijana kwijana yuko ari umuziki dushore gukora umuziki babana twumva yuko badashobora gukunda umuziki w'u Burundi bikundira za zindi z'inyamerika naho batukana bo baba bumvume ngo nivyo bakwiriye kumva urabona yuko yarerekanye yuko ico gikogwa atari bo caremewe gusa abo banyamerika canke abo Niger kumvirizwa nabo bana biga muri ayo mashuri urabona yuko aho Joel ariwe yahinyanyuye ino ndirimbo yafashe akanya akavuza nkuko benshi basanzwe menyereye nkuko namubazaniye inshuro nyinshi kuri Indunde TV kera kibitangura agitangura no project no munyoma amaze kuhiteramwe imbere aho yagiye aravanga indirimbo zitandukanye aho ubona yuko ashora kuririmbisha piano agashora kuririmba indirimbo runaka akoresheje piano ukumva yuko ari karagenda kuri melody cyangwa ari karagenda kuri rhythm y'indirimbo runaka ugatahura indirimbo yariyo yarafashe akanya aho yari karavuza indirimbo madamu aho abana bo kwiryo shure batanguye indirimbo barayiheza ibyatumye dramatic yumigwa abari ngaho barumigwa abamenyesha makuru bari bashitse muri ico kibanza barumigwa aho ubona yuko Indirimbo madam ari imwe mu ndirimbo zishora gutuma dramati imyango myinshi yuguruka nkuko yabivuze amakolab yagiye akora ngaho mu gisagara cya Kigali ibikorwa rikarakora ni byiza cyane ikona muri rimzi yoraba ino opportunity afise imitima y'abantu icugurukiye izina giwe imitima y'abantu igishaka yuko izina giwe ginjira bamwe bagira bati dramati byukuri hari hageze yuko inyuma y'iyo ndirimbo koko impact ari karayibona nkuko petitre yarabishaka cyane nkuko atarabyiteze yamara biriko biraba big uretse icyo gitaramo urabona yuko dramati iyo kermesse ari imwe muri kermesse zari zifise abanyeshure benshi canke abantu benshi bari bashoboye kuza muri iyo kermesse aho bemwe bageze bati byukuri banusa abanyeshure bonyene gusa ahubwo hari nabandi baje kugira ngo babone dramati narijya adakunda kuboneka mu bitaramo byinshi yamara abantu benshi bakaca bagira bati bamwe mu begere entertainment canke mu begere abaririmbyi bagira bati dramati narabe rero brand yiwe ayizigame ayifate nkama abone yuko igikorwa cyo kuyifunga canke cyo kutaboneka ahari yo hose cyuko je ndamwivuje ngira ndeka njaha dramati ndabiza umwanya n'umwanya atajitokeza abigabanye kuko ngo nimba ashaka amasoko ya makonser nuko abantu baba bamushuhiye nkuko no gukora ibi bikorwa byiza akabandanya ananyegera cyanke anagerageza gukipinga ino brand yiwe kugira ngo nibi kintu umuntu ashora kubona easily cyanke ashora kubona byoroshye nibaza yuko dramati ahari ubutumwa bwaba bisaba cyanke bw'abakunzi biwe mu makartsi agiye atandukanye n'imbuga zitandukanye abwumva cyanke bumushikira niko kandi ko kugira ngo akore icyo yavuze yuko ari mu modo cyanke yamenyekanye igihe kirekere nko mu modo kubwigwa kaberewe n'ibintu amaze kumenyera ngo kuko ngo imyaka myinshi yaramenyereye yuko bamwita umu modo yamara rero dramati muri kino gihe ko yaje no muziki benshi barasaba yuko yoca akorana ingufu agasohora indirimbo igira kabiri akagerageza ikazi ryoshe kunganya madam cyanke gusumbya madam hama akanakora amasaramo ameze neza akatinga nkuko yabikoze muri madam mbega nawe ni kuvyumvira kuri dramati ubona yuko yasarishije abantu ngaho kuri independent Ikiziri cha ya ndirimbo shasha kiriko kiraboneka. Ino nkuru yanditswe ku igenekerezo gindwi yanditswe na Yan Cool hano kuri Indundi idatskomo. Aho yanditse ngo mu minsi iheze kubakurikirira hafi muri ibuka ko twari twababwiye ko mugani yari yamenyesheje ko ashobora gushira ahabona igikorwa gishasha. Ikizere ko iyo ndirimbo ishobora kuboneka vuba kibandanya kigwira kuko nkuko biboneka ku mbuga asanzwe akoresha mugani yasubiye kandi ku kivi hano iwacu. Nakubutse yuko Big Fizzo ari hano mu gisagara cha Bujumbura naho abantu benshi batigeze bamenya ngo mbega yaragarutse cyangwa ntiyagarutse mbega ko yabonetse muri Bantu Boy ni foto nshasha cyangwa nizo yafotoye akiringa ino nkuru ibandanya igiruku uwo muri rimvi aheruka gushika e Bujumbura yasangije abafana biwe ku mbuga ngurukana bumenyi asanzwe akoresha amashusho ari muri studio aho abafana batari bake baciye bakoma amashi bashima ko bagiye kubona indirimbo ziwe nshasha ikitaramenyekana nuko iyo yaba ariko arakora ariyo izosohoka cyanke hazosohoka yindi cyanke kimwe nuko izosohokana amasanamu cyanke izosohoka ari amajwi gusa Big Fizzo akazoba sohoye indirimbo inyuma ya mezi 9 asohoye akaririmbo gaheruka akonako akaba ari hangama kahosohose ari audio kakaba kamaze kurabwa n'abarenga 186,000 ku rubuga rwiwe rwa YouTube nkakumenyesha neza yuko mwijoro buca tugwa muri iki gitondo cyandiko ndagusomera ino nkuru ni Daily News nabikubwiye habonetse ifoto Big Fizzo aho yashoye gushira ku rubuga rwiwe yaba Facebook ndetse na Instagram isanamu yerekana kava canke urupapuro ndanga igiteramo canke ndanga ndirimbo nkuko dukunze kubivuga ariyo kava aho yashize kuri Instagram aho yanditse ngo we there very soon aho ndetse muririmbyi Calvin Smith yaciye akora commentaire n'abagiye batandukanye ubona yuko bari banyotewe Big Fizzo ino foto ndiko ndakubwira yari maze kurabwa canke gushira ko like n'abantu bagera ku 166,000 aho ubona yuko uno muririmbyi kuri ubwo rwego rwa Instagram akurikiranwa n'abantu 114,000 agakurikirana abantu 3,389 amaze gushyira ko post ariyo ya nyuma ya ndabizi igera kuri 138 mbega ibyakurikiye byabaye ibyahereka ndagusomere ino post aho yayishyira ko ibyakurikiye aho yashira ino foto kuri Facebook ubona yuko zose zimaze kuba verified ino post ya Big Fizzo aho yashize ko ikintu cyerekana nka alarm cyangwa alert yuko hagiye kuza umuriro ndabizi niyo ndirimbo cyangwa niyo hashtag y'indirimbo igiye kuza ya Big Fizzo nkuko byabonetse kuri no cover urabona yuko nkuko yabikoze aho ya postinga umuririmbyi Sadbi aho ya commenta kwa Sadbi mu ndirimbo utamu yaraheruka gusohora no mukunzi wari we Belle Nice urabona yuko urukundo rutigeze ruhagarara inyuma yaho Sadbi mu kiganiro yagize ati Big Fizzo ni living legend cyangwa ni goat great of all the time nico kimwe na kidumu nabaririmbyi bakoze ibikogwa canke bakore ibikogwa atawundi muririmbyi uhereye kuri jewe arabikora canke ari karabikora vuba yamara twizerera mu nkomezi baduhaye turashobora gukora ibyo bakoze ndetse nibirenze ibyo bakoze bivuye ku ishusho ryabo bitica ico bari nico bubatse mu muziki wa 25 indwi sabi aho niyareke yaho ahubona yuko kuri no post ya Big Fizzo yaciye agira ati drop it big brother ahubona yuko ino commentaire yiwe yari maze gushigwa ko commentaire zi reply ngacha nkizi yishura abantu 30 ahubona yuko like zagera kwijana na 24 aho uyu ya mbere yagize ati fire papa wanje hit song ndabizi kandi ni vuba urabona yuko commentaire zitigeze zihagarariya ngaho ahubona yuko harabagize bati urukundo rwanyu turarukeneye turarunyotewe uno yagize ngo satbi ebu ebana ubu ndemeye kumbe mutama mutamba muzinanye kolabo yanyu tuyihabwe oyo acashira ko na emoji yo guceceka ndetse ni ya chance hejuru ngo uwundi nawe yagize ati mwebwe ndabemera nta mabifu nka vya bibonda uwundi yagize ati satbi ebana ubu ndemeye kumbe mutamba muzinanye kolabo yanyu tuyihabwe oyo yaciyagira ngo oyo uwundi nawe yagize ati ese vyohora uko mukama mushigikirana birahimbaye cyane uwundi yagize ngo satbi ibi nivyo dukeneye bizokwame uko no kubandi komerezaho muri buja flavor uno wundi yagize ati satbi big love be blessed you both wundi yagize ati satbi I appreciate your comments much respect to you big brother to you also and keep up one love abona yuko abantu benshi bashobora gukunda bino bikogwa ukabona yuko bivuza yuko I support yo haguma ndetse itoba hagati yabo gusa bunyene ubwaba ari babiri botangura gushigikira urundi runganwe ubona yuko abaririmbyi bariko barakora ibikogwa bigiye bitandukanye nyamara inkuru yacu reka cyatu bibandaniriza kwa satbi nawe ibiriko biravugwa n'amakenga ahari bivanye nifuti yaciye akurikiza inyuma y'amakenga n'imaranye iminsi inyuma yaho namurondere reka dukurikireze inkuru ya satbi Inkuru yacu aho ndikunda igusomera yari maze amasaha 13 satbi ku rubuga rwe rwa Facebook yanditse agira ati uruharago muririmbyi kundero yabamukurikirana ukuririmba ibintu byubaka benshi bikora no ku bantu bisununuye mu by'uburyo ku buryo umuririmbyi akora concert za 200,000 to 2,000,000 akaronka abantu nimwe mu mikenyuro mpamagarira abaririmbyi gukora mu gihe dushaka iterambere uburundi buracari isoko rikomeye ku baririmbyi bo hanze aho satbi yaciye ashira ko imoji zo gusaba yashize ko ino foto Zerekana yuko ari photo passport yerekana amatwi yose yerekana amaso udatwenze aho benshi batanguye kwibaza bati izi si za foto ubona yuko abantu benshi bariko barakenera canke za foto zikoreshwa mu gusaba visa naho benshi twebwe mu gusaba karanga muntu bitigira bikunda yuko kenshi twifotoza amatwi yose aboneka mu gihe boblije bino bikogwa ubwo satbi ntiyoba agira aje guseruka nkuko byavuzwe yuko ashora kujya muri Texas mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko abantu benshi bari babyifuza yuko aseruka hariya mu ganwa afrima aho yemeza yuko yahawe invitation uravyibuka mu kiganiro cacu ingene yagize sabye yagize gute Satbi mu kiganiro twakoranye kuri Indundi TV aho yariko arishura ku kibazo cy'uko yatembereye ubushikiranganje n'inyishu bamuhaye ugaragaje kuri abino foto reka mbanze ngusomere bino canke ndakwibutse bino kuko biba hano Satbi yagize ati byukuri umuririmbyi ni kiromara mu iterambere ry'igihugu umuririmbyi arafise icyo yafashije twebwe natwe ni duhabwe agaciro koko turafise byinshi twakoze kandi byo kubahwa byo gushigikira tudacika intege n'abari nyuma yacu bagacika intege jewe nka Satbi kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntivyonanira ariko byukuri nk'umuntu agiye gusarukira igihugu atari igiteramo ngiye gukora mvuga ngo ndinjiza amahera atari kindi kintu ngiye gukora no mvuga ngo ndinjije amahera naho byoshika nkazana gashimwe nafashe 10,000 cyangwa $12,000 nkuye mu mufuko nibyo mpimbara cyane nkuko nabanashigikiwe n'igihugu ngiye guserukira ubushikiranganje bwose cyangwa ubushikiranganje butandukanye burashikikirwa n'igihugu hariho intererano buhabwa n'igihugu mbega ubushikiranganje dukukira kuki umengo twe ntitwitaweho mbega baririmbyi tukabatacyo tumaze mu gihugu yamara umubyeyi w'igihugu yarakuye kutwibuka bice mu bushikiranganje dukukira bakadushigikira mu bikorwa bige bitandukanye kuko baririmbyi turiko turaronka ama opportunity atandukanye naryo rikaba riteka ku gihugu ugiye kugogolinga Burundi kenshi haza imipanga n'amasoro none twokora iki kugira ngo ibyo bikorwa byose bije musi mu kugira ngo ibikorwa byiza bari byo biza nuko guserukira igihugu nuko kwerekana ama concert mu gihugu ama tweet canke ibihugu bitandukanye ama ama website y'ibihugu bitandukanye aga posting ko mu muziki hari nyabage ari nyabagendwa mu Burundi ari nyabagendwa mu muziki w'u Burundi harabaririmbyi baserukira igihugu neza kandi bigashimwa naho byoshika sindonke agashimwe yamara nashitse hariya abo tuzo turi kumwe mwihiganwa nabandi batandukanye bazomenye ko mu Burundi hari muziki hari umuririmbyi ashobora gukoma agashika mwihiganwa cyo kimwe nabo bisigura ngo abafise urugezo nk'ugwabo babishitsiburana babiri hagatsinda umwe rero kubwivyo ndivuza gushigikirwa nizera yuko bitaratakaza icyizere naho ubujyo buhari bukeyi nibaza yuko nshigikiwe n'igihugu byo bari byiza cyane ndetse nkanahabwa visa biravugwa yuko Sadbi ashora kuba yashigikiwe n'ubushikiranganje naho twagerageje kumurondera ntitwamuronka nko kuri kurayibona hano kuri no screenshot yacu ya call twagerageje kurondera Sadbi ntitwigeze tugira amahigwe yo kumuronka urabona neza yuko twipfuza ko una muririmbyi ashora kugira amahigwe agatahukana gashimwe byo bari teka cyane ku gihugu afrima ya mbere itashe mu Burundi nawe urabyizera ko bishoboka na uri muri babandi bavuga ngo n'inyuma ya zero irakora urifuza kubona Sadbi yagiye akagaruka bien sûr azanya gashimwe icyumviro cyawe muri commentaire hariko na link nimba tubandanya dutora Yes, rika ndagushimire cyane wewe wari kura dukurikirana kuva kuri no munota gushika kuri no munota ngiye kugusezera rero mara nkakwibutsa yuko indirimbo nyinshi zigenda zisohoka Sadbi indirimbo ishari na mona mahubiri hariya kuri YouTube ndetse no kumbuga ngurukana bumenyi urabona yuko indirimbo ya mukombozi ariyo Africa version y'ikirundi yasohotse aheruka gusohora version y'igiswahili aho yatwemera mu kiganiro indondi hicyo yuko agomba gusohora version zose zitatu y'ikirundi y'igiswahili n'iyicongereza aho ubona yuko version y'igiswahili yamaze gushika hariya ku rubuga rwa YouTube urana neza yuko umuririmbyi Berry Music yenwe amaze yamaze gushira ahabona indirimbo yiwe try me ushobora gusanga hano kuri YouTube uciye muri zino linki ziri ngaha musi muri commentaire ndetse no muri description zipininze aho ushobora kucushigikira abana baririmbyi bose mbega wewe uribuka neza yuko tugomba gushigikira muziki w'u Burundi nibande wipfuza kubona ni byiza cyane cyobera nka yantwari yakimbwira ngo bishu indirimbo yiwe yamaze gushika ahabona genda nayo uyirabe utubwire ngene divashe ndakubwira yuko ibintu bimeze neza cyane mu kiganiro Daily News naho komosi ukurikira je nitwa Allen the Real bye ciao ciao